Thank you. 'Cause sometimes I love me and sometimes I don't, but I've got to walk this hard while you're alone and breathe, breathe till the stars remind me this too shall pass. My dear, I've got to breathe. Perlund perfum lele, ubom olusha, sendi sale kue, mi sayonke. Perlund perfum lele, ubom sendi sale kue mi sayonke perlund perfum lele ubom olusha sendi sale kue mi sayonke
refoka metenga bayatla re setse ka go motsa go tsa marapo a fetogetse tswelopele ya bagologolo mashemo ga a sa bunwa ke bana ba thari a bunwa ke boranketeke ruri ruri mabu a nweletse mebele e fetogetse ditaona bana ba thari re tlhoka boroko re tlhoka boroko re tlhoka boroko.